Ico gihe umushingamateka Pascal Gikeke yerekanisha karidasanzwe
kuko nako atagize kugira ashikirize ikibazo ciwe kugeza aho basa nuko bariko baragigana n'uburongoye inama nshingamateka kukaba nkako Gelas Daniel Ndabirabe ntakatakoze kugira mu buze kubaza
ngarukanywe n'ikibazo ntari nabajije nagomba renda basabe mu nkundire ndakibaza umushikira nganje kuko ndatse kwa gifitiye inyisho byo bavyiza kuko tudashobora kuvuga turi hano simbona handi tuzovugira murakoze nyakubawa hamwe mu nkundirano cha ngenda directement ku kibazo mbaza umushikira nganje
azo gihe na raporo ntangorane kuko muzongera mu muhamagare igihe azo bari question orale idahagaze ku maraporo nka bena iyi ni audit
nyakubawa murongo ina mashinga mateka tugiye kuja muri vacances parlementaire ingingo umushikira nganje yarayafashe igiye kuja mu ngiro mu kwezi kwa gatatu tuzogaruka hano mu kwa kane ku imana izo bitije ubuzima kandi nawe twogaruka ico gihe sinibaza yuko umushikira nganje uzoshobora kumuronga deje ingingo izo yaramaze kuja mu ngiro twari dufise igisabo mwizina ry'abadutoye ry'abarundi mwizina ry'abanyagisagara twategeza gushikiriza umushikira nganje kugira ngo nawe agira ico avuze canke agira ico ahumurije canke abangire ku ngingo cari ico mu nkundire mbaze iki kibazo hanyuma umushikira nganje nabona yuko atagifitiye inyishu arafuma avuga yuko azocishura ikindi gihe mugabo cabagijwe
mwebwe murafisa amakano menshi umushanganye mushobora kumushikiramo uno munsi turi muri rapport sur kuvyabwe muri cour de compte murashaka kumushikira mukamwaka audience kugirango icyo kibazo gukimubaze nabo kuko ubu mushaka ko duca tuja mu madeba maremare yarasohoye itangazo banza muryumve neza nimuce muvuga muti nimutubye kugirango ngo ingingo muyihagarike cyo ntabwo ari byo mwamugiye kukwega deba yindi aha idahuye n'ikibazo turiko turika mutenyenyere muze mu make audience mugende abasigurire
ariko nyakubaha murongo ina mashinga amateka ibibanza tubirimo kugira ngo tuvugira umunyagihugu cyangwa umwene gihugu tutavugiye hano nta handi tuzovugira umushikira nganje urashobora kumusaba umwanya arondegwa na benshi agafatirwa na byinshi
ariko icyo kibazo ntitukigarukako reka duhe ijambo uwundi mushinga amateka
ariko umushikira nganje yaritandukanije n'urongoye inama nshinga amateka nibyo javendira ko buca yasa n'uvugana gashavu ariko yarishuye ku kibazo aho yaciye abwira uwo mushinga amateka ko naho hoze iki iyo ngingo ataco tumihinduka
ntidushobora kugira igisagara ejo kizoba ari igisagara cy'amamoto ari igisagara cy'amatukutuku tuteza kugira igisagara ugiye muri vile avuga ngo agiye muri vile ugiye muri vile agenda muri vile hari icyo agiye gukorayo nikiba igisagara cyuko umuntu wese avuga ati naco mvise nkora reka mendagiye mu gisagara ni hamwe uca usanga havuye ibyo gutangira gusahurisha kosha umufaso nibere mu modoka gusahura uvuye gusuma usanga biragoranye ijya rero ngingo ni ngingo tekinike si ngingo politiki nahubwo nyakubahwa mushinga amateka ko watoye mu gisagara cya Bujumbura nagira ndagusabe uko twavuze ko batangira kwisigura uno munsi nawe utangira kwisigura uko nyene kuko twavuze yuko atamupolisi azoza gukwegana ni moto ngo akwegane n'ikinga iyo ngingo rero ya byasabwe n'abatekinisiye twoba tubaciye intege cyangwa umushikiranganje w'umutekano mvuze nti iyi proposition mwaduhaye turayihagaritse eka nukuri mbere wapi nuba mvuze ntibagire icyo basubira gukora ntibasubire kugira initiative jewe rero siniteguye irya delimitation kuyihagarika eka nuguhera ku itariki 11 zo kwa gatatu na moto izosubira kuba muri ya zone de delimitation na tukutuku na kinga ibyo bintu byose bizoba muri ajya amazone andehoro y'ijya zone twari mise kandi ivyamwa muzobibona hatarenze n'ukwezi kumwe ikizoba cavuyemo kandi nzogaruka ngaha mumbwira muti warakoze cyane
ariko rero naho umushikiranganje aguma subiramwo ku impera n'imperuka abanyagihugu n'ababaserukira bazuri he bamushimira numu batwara si bose bashimishijwe n'iyo ngingo yo kubuza ayo mapikipiki amakinga na tuktuk kwinjira mu muji wa Bujumbura akarorero n'uburongo izone ya Cibitoke aho ku munsi wa gatatu inyuma yaho umushikiranganje ahejeje kumenyesha iyo ngingo abajeje intwaro muri meri yavuze ko iyo ngingo itazokoroherezana gato abahora bakoresha ubwo buryo bwo kwiyunguruza